Lamedin jaw dikchu dikchu lamedin jaw
jangdi
mudi ye
for that
umar khasi ke tama na ha 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 Now you do it.
You do not? You do not?
Huh? Yeah.
Right.
Thank you.
Yeah. Thank you. Yeah.